7, talk to Ale. Welcome to Sex Indaba eGagasini. You are noticing ukuthi kulezi insuku ishow siyenza ke not doc ngalendlela.
On the couch.
On the couch. So a couch has become a part of your
hlelo.
Yes, a comfortable kwamanje. Uyambona total to relax kanjani nama pillows lawa. Yenza izinto zibe lula. Hoping what now you are doing the same thing.
Amaphilo asiza ukusupport.
Support uthi yonke
ibe lula. Isondele kuwena yabo. Ukwazi ukuyithinta kahle ngoba sisondele.
All positions.
Yes.
Yeah. Sure. We hoping ukuthi siya ku level 3 ngikudala. Namhlanje sikhuluma dokotela ngiyazithabalalela bethu you have raised this as a discussion ukuthi ake sikhulume ngezinto eziningi associated with what we call a vagina. Some are saying ukuthi it's too wet or kune discharge eqhamukayo or mhlambe amalebe ayase yaqina izinto ezifana lezo nje kuthele izinto associated with age. Talk to us, Doc, because before singene la, you were saying ukuthi no, kahle hle the term vagina is not the igama right esingalisebenzisa. Kanti?
Well, I think yiko again ngihlala ngisho ukuthi asike sibe nento zethu njengabantu namagama ethu. And lo magama onke igama line history in it. Now, wonke umuntu obviously mekhuluma ngontombi zodwa kuthina intombi zodwa ngithi. But usuke ekhuluma kuthiwa nge-vagina. But in essence, i-vagina ilela passage, you know, imbobo ngaphakathi. Connector ingaphandle, lo khona khona ubhontshisi, kukhona khona amalebe, amalebe angaphandle, la makhulu, la mancane, nembobo-ke, imbobo yochama, nembobo yongena ipeni. Leyo ndawo ibizwa ngokuthi vulva, mufuna ukisho ngesiNgisi. You know, ibiza nge-vulva ngoba ilapho uthintwa khona kuzwakale khona. But i-vagina ile ndawo engaphakathi ke manje after imbobo, imbobo i-vagina. Ngaphakathi e-connector lengaphandle kanye nesibeletho sakho.
Eish, boys, izinto zabesifazana ihlezi complicated nje because la kubantu besilisa you have a pipi namasende and that's it. Nothing complicated. Lana khona izinto ifanele ibizwe ngokuthi nokuthi nokuthi.
Kana unazi imbobo.
A pipi, right?
Yes. Nakhona ebibhini sikhona futhi imbobo.
No, the topic for another day. Okay. All right. So, now izinto lezi ezihuketsheze eziphumayo laphaya zisho something, nane smell zisho something. How should umuntu wesifazane know ukuthi okay, mangabe kuphuma lento enje, hayi konke kuhamba kahle, lokho kuchaza mhlawumbe ukugula or izinto ezinjenge-infection.
Yeah, you know, umthiyane ngokukhula kwethu isikhathi esiningi as abantu besifazane abantu besifazane are told ukuthi hey ugeze benze show ukuthi intombi zodwa kanuki nento enjalo nento enjalo kodwa iqiniso yiloko ukuthi lezo zinto zigcina zidala insecurity kumuntu wesifazane azibona ukuthi uma kunesmell lapha yakusho ukuthi kuronga kumelanga ngabe kuyanuka kanti iqiniso ukuthi vele nje imomozi yakho izonuka inesmell but ukunuka akusho ukuthi ukunuka okubi into menuka so inesmell sayo thizeni. So which is why kubalekile ukuthi njengomuntu wesifazane usazi ismell sakho nje ukuthi wena unuka kanjani.
Okay, well, you know, maybe you can even extend it to umuntu wakho naye wesilisa azi ukuthi lesi smell yilesi esijwayelekile.
Yes. Kwanayo, I mean, uzongena lapha uzokhotha, uzokhisa, kune smell azosazi naye ukuthi ismell somuntu wami lesi. If ese on futhi umuntu wami kuba nale smell lesi eshintshayo. Etme yedwa nje elenuka izandla zakhe ngoba uhlele ezandleni zakhe noma esemsebenzini sikhona leso smell.
Sure.
Now, kubalekile ukuthi as umuntu wesifazane azazi leso smell khona ezosazi uma seshintsha ngoba ukushintsha kwesmell leso kusho something either umzimba wakho sokhipha kakhulu oketshezi obukhuluma ngazo ukuthi uqala kuba ne discharge thizeni and ukushintsha kwama discharge sazowabalula but nesmell futhi kuhambisana lapho uma i-discharge siqala ukushintsha ibe nesmell eshintshile loko number 1 kuyakutshela wena ukuthi ay sokunenkinga umele ngibhekane naye.
Namhlanje sikhuluma ngani? Sikhuluma ngendaba yakantombi zodwa. We've learned ke from dokotela ukuthi i-vagina sisho njalo thina kodwa i-valve. Sikhuluma ngezinto ezakhona ke njengamanje dokotela usanda kuchaza ukuthi efanele usazi ismell sakho nawe out ifanele wazi ukuthi ismell somuntu wakho sinje uma izinto zisuke zi-normal. But masuzokuhlukile kunalokho kujwayelekile, hayi no, sifanele some advice ukuthi enze okuhlukene. Now, sikhuluma ngawo ke ama-discharge dokotela. If ungasube brief nje I think in the long abona ngayo I color yakhona more than anything because so ikhuluma indaba yesiye yesimanje. So uma izinto zinormal, everything is healthy, fanele expect uketshezo linjani.
Uma izinto zinormal uketshezi lakho limhloshana nje kancane njengobisi all week.
Oh okay.
Uyabona? Oh kuketshezi lingathi amafinile kodwa akunuki akulumi kuyilonto nje. Now lokho ukuthola either like umuntu wesifazane me pregnant uzoba noketshezi olunjalo so liba more loketshezi ngoba lizama ukuprotect ingane ngaphakathi. Or if kukuthi uya-ovulator ngesikhathi iqanda lakhe silivuthiwe ukuthi mongangena i-spam la noma yini ngenzeke engamitha because lelo ketshezi lizosiza ukuthi i-spam esingene likwazi ukubhukuda sheshe lifike eqandeni uyabona siyabhukuda i-spam
Olympics. I remember that. Yeah.
Okay. Now konke lokho is part of umzimba wakho is normal to protect you but also any discharge umzimba uyikhipha ngoba usuzikena wona. I mean as odokotela lahlale sisho sithi ungayigezi ungafaki insipho nento eziningi phakathi kwimomozi yakho because imomozi izikena yona. So it discharges also part of imomozi ukuthi izikene ikhiphe bonke odoti. Now once it discharges le yashintsha umbala yaba yellowish yaba brownish yaba greenish soqala ukuba nenkinga. Once futhi nendlela ifila ngayo consistency yayo mhlamba ayisekho smooth manje sinama angathi kunophushwana phakathi nyoma angathi kuno ushingamo lohlukanayo uyabona ngathi rubber ukubona uma udli rubber ihlukani or kuba ngathi ushize sokuba nenkinga ke and leyo isikhathi esiningi ihamsana futhi nokuluma uthola ukuthi it gets very itchy or mugeza kuba ngathi ungahlikihla even more lapha ngoba sukanwaya but once wanwaya soqala ukuba ke futhi lento soke sokunenkinga lapho infection
disease
but i smell mthiyani you know once i smell sashintsha uzwe ukuthi kwesikhathi as umuntu osifazana i smell sentoms odwa menuka siphuma nana la uthi mohlezi nje umuntu wesifazana uzwe kune smell esithi esinyukayo la uzwe ukuthi hayi
konke kunokumzimba manje.
No, but it's so puma again uzodwa siyakhuphuka sisikhuphukela kuwena uze ukuthi noma uyifakile perfume yakho but so kune smell muhlala ukuthi you know kune smell thizeni sometimes it smells singa njengo fish you know ukuze ukuthiwa kunoku fish lapha no anyane izinto enjalo but lokho kusuke kusho ukuthi ama bacteria noma amagciwani thizena lapha ngaphakathi ayadla nawo ayaphila aya toileta and lokho kusuke kuyi breakdown and then akhipha leso smell esigcina sinuka njengo fish
okay smelling like fish
so wrong ukunuka njengo fish
unyuwa njengo garlic or onion then go wrong and actually to tell me ukuba indaba yokuthi le discharge melting abe green ingabe yellowish almost the same as amafinyilo asuke indicate ukuthi
umuntu
uyagula. Okay, so amafinyilo ngaphezulu namafinyilo ngezansi are related. Okay.
But also mthiyani asingayeki lokuthi kukhona ne smell othola ukuthi ike discharge lapha inuke njengotshwala.
Oh, like ubiya kanje.
Eh, njengobiya, njengotshwala.
So,
generally leyo kusuke infection lethi nasodokotela sayibiza nge yeast and yona le elumayo kakhulu ibe mhlophe ibuketshezo iningi phuma sikhathi sodwa. So kuyi yeast ngoba ikhozwe infection le e yeast.
Note that take because if ukuthi umuntu wakho esifazane or wena njengomuntu wesifazane ubuya uphuze ungayithatha kancane leyo nto uyitshethi vele i-smell sikatshwala kanti it's an indication yes something else. Sikhuluma nodokotela namhlanje ngendaba yabantu besifazane nesitho sangaphansi sikhuluma nje ngezinto zonke i-related to ubhontshisi she did say amalebe yini indaba yeyimbobo njalo njalo nanokuthi ungayinakekela kanjani. Now dokotela angeke siqedeke indaba yethu singazange sikhulume ngokuthi ama-underwears nawo ayaba nomthelela wokuthi uzoba njani ntomzodwa. Right?
Yeah.
Ideally anjani ama underwears okumele ukuthi as umuntu wesifazane wabalekele.
Look, ama underwears lapho ibamqoka indaba yawo sekutheni if i underwear yakho oyisebenzisayo ingakwazi ukuthi ivumele untombizo uthaphefumule. Okay? Anything ebanga ukuthi lapha ntomzodwa kujuluke
on nylon kanje
kube dark kube manzi leyo nto egcina seyenza ukuthi kube neinfection. Now ama underwear no nylon ne material engaphefumuli so that is why always you know cotton is generally the healthiest way ngoba iyaphefumula and most of my underwear vele anyway othola nele ikhona leyo material ngaphandle but also anane lining ye cotton futhi ngaphansi. But also ama material amaningi uthola no dye nento eziningi uthola omunye umuntu wesifazane uthola une allergy emzimbeni wakho ngoba untomzodo wakhe all day uphefumula lento uphefumula lento ngaphakathi so igcina simbanga lama infection so ukuthola ama underwear aphefumulayo that is very important but even more you know if ulale ebusuku ungayiqoki ipant you know that way umoya uyazingenela umayithanda uyaphefumula untomzodwa but also
and the most important one
babazi ukwazi ukuthi
angene kalolu
athole athinte
noma
elimejika nje ebusuku ethi mejika ethi awunansi lento ayithinte aphinde futhi alale
yes just like this nje njoba ayenze kanje got you asiyeke now to ama comments on Facebook right ama Facebook comments ethi ngawathola kwindaba with Alex Page but nakhona la ku YouTube commenter siyabona ama comments lapha ngezantsi siyabonga kakhulu in fact nje mangabe une autoplay uzobona even the previous shows right asiye la ku comment I see uThembi here asking ukuthi sinokuza izinto eziningi about ukuthi do you insert umunwe mangabe ugeza untombizodwa uthini dokotela ngalokho
You know kunezinto esizisho ezodokotela but sibe sazi kunento eyenzekayo in real life. Siyakwazi ukuthi umuntu utshwala is bad for you ungaphuzi kodwa abantu baphuza. Now truth of the matter is this. Siyasho again ukuthi intomzodo uzoziklina yena akudingi ukuthi wenze anything extra but iqiniso siyazi ukuthi abantu bayamklina intomzodo bayifaka insipho bazigezisise ngoba umuntu usuke efuna ukwenza sure ukuthi uclean
last.
And especially after my period yakho kuhle ukuthi ukufaka umuno lapho ukopolote endaweni wenze show ukuthi negazi lisalile nanani liyaphuma and uzigeza uzikopolote nje lapho ngomuno uzikope uzikopolote you know either way ngoba vele uyafaka umuno lapho yana anyway
ube comfortable
uze uzizwe wena ukuthi uhlanzekile kuphela be careful of izinto ezinensipho strong ezogcina sikwenza ukuthi siyakutshaba bula sidala inkinga so zikhona insipho ezilight ongazisebenzisa so that's healthy enough ukuthi uzigezisise kahle
all right so meaning ukuthi after intercourse nangendlela futhi ukuthi mosuqedile indlela yokuclean ama sperms within yourselves or mangabe usuchama to ensure ukuthi kuphume konke
absolutely you know after intercourse empeleni umuntu wesifazane kumele achame very important muqedo kuyocansini hamba yethoilet uchame ngoba le nto futhi izokunika isikhashana sakho wedwa lapha yena ukuthi eyothi ngezisise engaboni yini umuntu wakho ukuthi awu uyazigeza uthi awuyanyanya yini awungifuni yini but so wedwa lapha uyasulisise suyageza it makes you feel fresh but also isperm nasa ngithi siyanuka sine smell awusifuni leso smell futhi suvuka naso ngakusasa ukuthi usunika isperm mina ngakusasa
right here is Mabongi here asking ukuthi ngisebenzisa ama underwear ayinhlobo ezihlukene but kusho ukuthi kuna something ephumayo la kumina egcina seyishiya ama mark a brown kwi paint and then I went to dokotela wazothi it's something angakaza yazi naye is it something common ukuthi utholi i paint liyashintsha in this case liba brownish or black
yes kakhulu kakhulu umthiyana i discharge yakho i vagina ngaphakathi i acidic yabona it's more like more acid than anything now the more ukhipha i discharge emzimbeni yakho isikhathi nesiningi kusuke kusho ukuthi there's more acid now i acid yashisa nawe nje ungafaka i acid noma kweyiphi impahla yakho i acid iyashisa into iqede umbala wayo so kuyenzeka ke lokhu ukuthi uthole underwear yomuntu ishile ishiswe uketshe ezophuma kuyena kukodwa lokhu kuyasho ukuthi umzimba wakho is a bit more acid than it's supposed to and kumele wenze something ukuthi usclean
all right And then namajisa ayabuza la MD ebuzelana ukuthi okay well siyabonga uhlelo liyafundisa sengintroduce nabanye abantu sebeyalalela bayangigxeka uma ngabe ngisuke ngibatshela ukuthi ngifundeni okay so kushuthi it's a question of introducing umuntu and then abese ezothi ke well bengikwazi lokho before but the question is as umuntu wesilisa uma ngabe uzosakhala lokuthi eziphuma kumuntu wesifazane uze ulugwinye khona yena ubungozi kuwena umuntu wesilisa
well depends if kuukuthi lo muntu normally cha akuphi ungozi ngoba naye futhi uyalisakhe lakho ketshezi aligwini and there's absolutely nothing wrong with that
right.
unless kunenkinga lapho you know nawe uthi mufika lapho uyazi ukuthi kune smell kuyanuka then you know ukuthi sokune problem lapho but umzimba wakho nomlomo wakho uwodwa ugcela ama bacteria amaningi okuukuthi noma ungayidla leyo nto doesn't mean izokugulisa ngokuthi ilowo manzi noloketshezi odlile ngoba ziningi into odlayo ezingcolile kodwa azi Azikolisa.
All right. This will be the last one, Dokotela. Okay. So now, ngifuna ukufunda nje, all right. Is it normal, Quentin, is it normal for a woman when she's doing a service, would it be painful? After ucansi and then a calling with kubhlungu ntomzodwa.
Look, either after or during ucansi. Now, ucansi lungaba painful during ucansi. Generally, logo kusho ukuthi kune infection kunokuvuvukalo khona or even womile. Umuntu womile kakhulu uthi uma lingena ipipi lapho limhuzule. So that can also be painful. But isikhathini esiningi, if umuntu el-enjoya ucansi mthiyani, you know, during sex, the pain, feeling and reflex iba suppressed by the pleasure. So kwenzeka ukuthi into mibhlungu ungayizwa ukuthi ibhlungu ngaleyo ndlela kuze ubhlungu kuzo after the effect.
Nasephepheni kubanjalo uthole ukuthi mangabe bekutshabuka ukuzwa
ngaleso sikhathi. Yes.
Okay.
But umuntu okuzwa ubhlungu ngaleso sikhathi suke ngempela kubhlungu.
Okay.
Yes.
All right, sure. The last one now. Sesikhoqa nje dokotela. Now into le khona kwabantu besilisana besifazane, I'm too wet. Yini engayenza to tighten vagina? Into engayenza during the day, just the advice njengayinikeza abantu.
Well, maningi ama advice ukuba tight kwe vagina isikhathini esiningi. Also it depends ekutheni i age, the older you get, kufanele wazi ukuthi kunama breaker gcine sededela and you get
what the doctor. Once benisele lo leyo ndlela kunakho konke. Uthi ama breaker wasekho.
Not asekho, but abaxele siyadedela ama breaker yonke indawo mthiyani. You know, the older you get, ubona nalana ukuthi inyama siziyaqala ziyadedela. Especially you getting older, inyama ziyaqala ziyadedela. So you do get a bit looser, but also nokuzala. And the more umuntu ezala more, then
ulastiki
uqala ukuthi uyathamba. But akugona mthiyani into enkulu ukuthi nevele izwakale kakhulu because ivagina yakho is elastic. Iyakwazi ukuthi ibuye and ibe ilo size edinga ukuthi ibe worn. But of course hlele sikhuluma ngama exercise ukuthi uluminqisa ubambe uminqi udedele, but also kuzo practice e toilet uzitraine mungakwazi ukuthi kwenziwa kanjani Dr. Mthembu, but ngesikhathi uchama mase uyabamba umchamo loko yabona lo ma muscle owezwayo kube nento enyukayo nesibeletho sakho sinyuka kusoke uyiwona lo ma muscles lawo
ukuthi the more you do it
then ama muscles. But ungakwenza lokho kuminqisa yena untomzodwa as an own, but also ukuma ngasodongeni umhlana wakho uqonde mase umincisa kuba ngathi umincisa inkaba yakho ulokuyidonsa uthi lokho kukodwa nako kuyabanyusa ama muscles akho kwa strengthenish. Geza ngamanzi abandayo ntombazana ngoba amanzi ashisayo aya relaxisa angisa ayenze ukuthi lento izwakala ngathi ivulekile. But also the kunama surgeries ongawenza nento enjalo nemjovo, you know, ongayenza. But zonke lezi zinto
as last natural
go natural
against the wall.
Yes.
Siyabonga, this has been indaba leshoke ongayithola na ku podcast Gagasi FM. Siyabonga doc,
always.
All right, siyabonga, next time.
Line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talk to my business is Sintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.